vyo chite bakavuga Sinashaka kwemera kubo duteranya Naba fata naba kenzi Naba kunda nabi kimazi Abo bakubwiye ko nahinduye intumbero kuri wewe Ils sont jaloux Of mani bagira uko nitwaho kukwihakana wewe Toi je suis fou No guheba no bambuze kutavuye kumana No kureka no wakane utari kimonge chanje Ndahari rubavu rwanje nukuri je ndahari Niyo bwira naguhamaga yuzu Juste comme Harry,
Dahari,
Dahari, Gatima kanje no kurinda Harry,
Dahari,
Niyumva umutima wawe utera usumenye kugawe comme Harry,
Dahari,
Dahari. Gushika muri kazoza Sina uharu ya mano mukugukunda Niwa davye ingohe mukunyemera Twacanye muri byinshi mukundwa Tubinasha byose Shimwa mukama Majambo hibitazi yodo tumadu samburi vyo tuwate Eka mama Nogu hewa no wambuze kutavuye kumana Nukureka no wakane utari kimonge chanje Dahari uwavu kwanje nukuri jenda hari Niyobwira naguhamaga yuzu menye juste comme Harry
Dahari
Dahari Gatima kanje no kurinda Harry
Dahari
Niyumva umutima wawe utera uzu menye kugawe comme Harry
Dahari
Dahari Dahari.